Superman, Superman, Roman Bell, all your meat of the TV. From Duga, I'm Sassy Benini. Now, my Chris, I mean, I'm not going to have a Sam Valentine, I'm not going to have a movie. Now, I'm not going to music, but it's all that making a good one. I'm sizing tea, I eat you now. Thank you, Snow, but if you want to see that happen, I'm not going to have a penny for you. Sassy, 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 Sassy,
dancing lover, yenza toni my love. Nana ngete I do, zvele sambe soitu. Yenenda wendi kudala stoki, but you kudala kamna. How sharp I now, hiding the stuff. Ndemazana, mfuno amana, mfuna mana. Nala mantana base bayakala, bariki tripatata. My two man is star, I'll be hot at last.
Malanga ni ziplani kwa lisele tagalani. Hizi ntoza overseas international. Get you fabulous in chili nisi kalarati. Kalarati. I sing wana mabili tinklili na mayaga yaga. Kutengisi pefe nga lawa isipithi pithi ngidlaliselanga amavulavala ipushi ingene ekhishi shonilanga nabo nomalanga ngeziplani igcwaliselo takalala izinto za-overseas international ngesifabula sendleleni
sikhalalatewesalasabesakelukhulisa la ngibuya khona cishe ngamithisa abonomalanga bangena bangivimba ngisakwazi nokubheka nasemehlweni ngisakwazi nokubheka nasemehlweni angisakwazi nokubheka nasemehlweni angisakwazi nokubheka nasemehlweni ishu wesithando sami ngisacela ukuxolisa la ngibuya khona cishe ngamithisa abonomalanga bangena bangivimba angisakwazi nokubheka nasemehlweni 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 ishu
ngibona amabhilidi ngihlelini amayakayaka angithengisa ibheve ngamawalawala isiphithiphithi ngidlaliselanga amavulavala ipushi ingene ekhishi shonilanga nabo nomalanga ngeziplani igcwaliselo takalane izinto za-overseas international ngetifabula sendleleni sikhalakatehayi sengibona amabhilidi ngihlelini amayakayaka angithengisa ibheve ngamawalawala isiphithiphithi ngidlaliselanga amavulavala ipushi ingene ekhishi shonilanga nabo nomalanga ngeziplani igcwaliselo takalane izinto za-overseas international ngetifabula sendleleni sikhalakatehalakatehalakate
Di pace, sa fe low, pipa che, sa fe lo.
Aye, aye.
Bye.
Spun a note.